Allah.
Alhaji Aminu Goje zafi ba ban girba to Alhaji Moko ne da kewaye ban da kokowa ban da kokowa Maulai to mara kan koyo masu gunaki kai jama'a ban da kokowa ka kashe ka rike haka ake yi ka sa aikin ka ka yi rasa
Oh,
Hello.